Yaba fowethu. Ngizodlulisa ukubonga nje ezinsizweni eziye zasibonisa ukuthi umfana uqondiswa kanjani meganga. Yebona, angifuni ukungena kakhulu angazi nokuthi bekuyini imbangela noma angifuni nakwazi. Kodwa ke bafowethu, kuyajabulisa ukubona insizwa ihlehla kubi ihlangana nezinhlanzi igcwele ubuso. Ya. Yayiza leyo nto kuyajabulisa lokho. Khona imbama eshaye lo mfana wasemandaba ensukwini. Mangishilo kodwa ngathi ukhwalithi kumele aphume ensizweni ngoba akakovuthwa, akadla amadanono nemfino le ebabayo. Yebo, uma kuwukuthi ke ayikho akayilande ngapha ekhaya eSwatini le mfino okuthi yinkakha. Yebo ke ezokwazi ukuhila kuthiwa kwenzani ukwelapha mana angazi ukuhila yini ezokwazi ukuhila lesi sifo leso kuthiwa yikwashiokha esihlala emzimbeni womuntu ongadli kahle. Ngoba ngikubone laphana uKhuzani engaboshwa ukhwalithi engahlala hlala 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 hlale after 10 years bese uyashona uKhuzani umbulele. Yebona, akekho wrong uKhuzani oqondisa igwekwe, mingizwe kahle akekho nje wrong. Icala lizomudla kuphela ngokuthi leyampami benkulu kakhulu. Uyabona, benkulu leyampami ikhuluphele yeyeyi bafowethu kuphi leyampama noma ishoda ukubisha kwemina mhlampe ubezothi maye perfume lokwesibili ethi esesiphingo makuthi kade sisethekwini la lokhuzana emabhida ube bekuzoba kubi ngale ndlela ukuthi ubezovuka esiphingo leyampama iyashoda kodwa yona noma ishoda injalo ibe nkulu kunalo muntu ade ibhekane naye. You understand? Sha uKhuzani impama ahlehla ukhwalithi wathi wawo sachazeka lapha efemsini lezensimbi lezi lezi zinhlade zilapha. Ya shaya wahlehla wathi uyabuya bamtshela bathi yey he will kill you wathi yey wathi bathi yey baleka wathi uyabaleka ngapha akazi nokuthi uKhuzani ushone ngapi wathi uza nga hey. Inzima bafowethu leya nto inzima kakhulu kakhulu okushawa ngaleya ndlela. Mina nje bengisho bafowethu ngithi hambani nombono ukhwalithi esibhedlela makuwukuthi uyile ebo le nto leyo ngoba esikhathini esiningi impama inakho ukuthi iphazamisiswe nanokuthi ke ungabe usakhuluma izinto eziright ngihamba kwesikhathi. So uKhuzani necala bafowethu kumele asondele ngapha enkosini yensizwa ngizomnikeza 400 inkomo ngalesigameko asenzile. Inhle kakhulu lento ayenzile uKhuzani noma nje yona isigameko isika kodwa inhle njengoba injalo. Quality phuma enzizweni sasemncane. Phuma. Kodwa ke mina mangathiwa ke ngehlaziya le ndaba. Umuntu wrong umthandeni. Bonke abantu abahamba nomthandeni ba very weak. Bonke ba weak. Khalile futhi impama. Ngazathi ukushawa ushilisi yini. Uyayibona lento le. Bamkhisa futhi umthandeni. Anko happy ngalezo zinto zonke. Yabo, zonke lezo zinto kusamela ukuthi ahambe ayobona izangoma lapho kehlelezi bamsize. Yangasena bamqinise ngoba lento izomnikeza inkinga. Kodwa futhi nawe Khuzani sebezokushaya nje. Sebezokushaya. Bazokushaya impela. Yabona ke manje sebezokushaya ke manje. Na sebezokushaya impela ke manje sebekunyathela isithunzi. Awuzama ukujima impela angisho ngabasha abafana vele mabe betha bashayeni bashayeni mina anginankinga nje umuntu meshawo omunye nje ngihamba nalowo owinayo mina ngihamba nalowo owinayo ke mina muwina nje mina nawe sozwana bashaye Khuzani bashaye mfowethu ngabayeki bashaye yeah kwalethi kuzomela aphume insizweni ngamanje Ngempama very weak ibi weekend yakhulu Ngempama wamelanga ukuthi usangane ngale ndlela uzugijima bamela azu ukushaya mfana ngabona lesiqhoko sako sisuthu lesi siphuma sithi sathi nje emoyeni sathi sawuhlala phansi engasho ngathi ayingenile ingenile ingenile kwenzeke ukuthi usazoqhubeka ukukhuluma umsangano phela ngoba impama yona ayi amandla